Ngimbeni bahlobayi ngini mingelele nginamukela ngesandla into ofonto ofika malami ngikuthi awuthi wakaphungula aka King Langabi mawukuthi usukela kho lokuqala la mntana sikhanya ngicacindezele like button kanjalo ke ne subscribe button e bell kuzothola ama notifications njalo mangaphela le video njengakhohla ukungilandela ku Instagram it's @king_langaba ke sibuthi luphi ke u double vuthu amalangabo usukela namhlanje bafethu intokazi engumlingisi umubango umona munyana uthi usabaningi enkundleni yokuxhumana Instagram ngesikhathi efaka ivideo yomuzi wakhe usha lentokazi ifake le video ke hamsana ke nombhalo uthi ke sibuka ikhaya lethi lisha ngqonqa konke ke ebesicabanga nje ngokuthi inkulunkulu sonke siphume siphila usathane angakuvivinya kodwa kuNkulunkulu omkhulu kunoba umnyama uphinde wafake isinyi isithombe lapho ke kubanakala khona umuzi wakhe emva kokusha wathi njengoba kade usha umuzi olahlekelwe kakhulu kakhulukazi umlotha wendodakazi yakhe yashona emva kwezinsuku eziyisikhombisa izelwe ngonyaka ka-2017 hey bafethu lolu daba olubuhlungu kakhulu ngalendlela emangalisa ngizofisa ukwazi kunini uthi ngabe uthini uvulweni lapha kwi-comment section ngicela ngikukhohle ukucindezela like button kanjalo ke ne-subscribe button ebhele ukuze nizothola ama notifications njalo uma ngaphela le video nje niphinde ningilandele ku-Instagram it's @king_langaba from me usumdakadaka ngithi sengihembe.